yes. You have to flip it. 2014, 20 biashara, boss.
Okay, me na biashara, close in tada. Flow so tight as Chris Cantada. Young Impala, ass like Prada. Na kama wezi shikanisha, basi weni fala. Basi weni fala. Me naenda pale kila kitu dollar.